Nō reira, kua hoki mai a Tumamao Harawira te iwi I he ake rāne, engari kua hoki mai ki te pai kōrero Hākinakina o Te Karere. Nō reira, tū e hoa, tēnā koe, kua roa hoki te wā. I te ngaro koe ki hea?
Me kō raha ruhi tērā, I a rāke I te mate ki te ora, me ki kua utērā haikairifi mou mo te hiake nei tūranga mahi, o riro I a koe I roto I ngā tau, kua utērā kai te whakatahi I te marae, te kimi ngā konga mahi. Hei auranga mōku.
He rawe te kite anu I a koe, he rawe hoki tēnei kaupapa ko hoki mai nei koe ki te hāpa I te reo ora I roto I ngā kaupapa Hākinakina. Nō reira, kua katoa na te ngā kau ko hoki mai koe e hoa. Tuatahi, me kōrero mo te Hākinakina nā te mea. Me pēnei te kōrero mo Aaron Blair, kei rungi te papatākoro he aroha kore, kei waho I te papatākoro he aroha nui. Nā ko tēnei tangata nei, te pau mua nei a Aaron Blair. Me ki, kei aia, kei roto I te kapa tamatoa. Kā mutu, kua tīmata rātou, ko tana whānau, te whānau Aaron Blair. Kua tīmata rātou, ko tana whānau ki te aku I te reo Māori. Nā, hei tā te Ōkiwa McLean, kei te maumahara te uri o ngā puhi. I reira te reo iaia e tamariki ana, nā wairā, ka memeha, ka ngaro haere, te reo I roto I ngā tau. Kia te tiro ake tātou.
E, I, O, U.
Mō te kotahi haora I a wiki he ako I te reo rangatira, te mahi.
With both our schedules and the kids, we're never ever always sitting around for an hour and learning something together, so that's a pretty cool journey for us.
Ina mata nei e takahi ana te whānau Blair I te ara ki te ako I te reo Māori. He hiahia no Adam kia rumakina tōna whānau ki ngā hua o te ao Māori.
Obviously, if I want to work in the Māori community, I need to go in there and know the culture and know the language to be respected and also to gain their respect as well. So it's really, really important for me to be able to at least speak some of the language.
Engari I tipua Aaron Blair I te ao Māori, he mea kuhua ia ki te kōhanga reo tai rawa ki te kura kaupapa Māori o Panguru. Nā wai rā I whāia te ao riki, ka whakarerea te ao Māori.
Back in the day, you know, no one really wanted to speak Māori because kind of you were looked frowned upon because it was a different language, but today in this day and age, everyone wants to speak it because it's pretty cool to speak te reo. And for me, it's, you know, I've been away for so long. I grew up speaking, you know, Māori fluently, and, you know, I lost that when I left home and went to Australia. And now that I'm home, I feel like, you know, it's my journey and it's my time to, I guess, give back and learn.
Ka pai. Hei tā tō rātou paua koe whakamiharo ana ia ki tō rātou wairua hiakai.
Aha koe. He timata tamu, noi ho, ko te mea nui te hiahia o rātou, ei? Tino kaha tō rātou nei hiahia ki te ako tō tāua nei ao Māori.
Tui a ki tēnā kua hoki anoa Blair ki te pai hihiri mō tēnei te raunga taketake o te NRL. Hei tāna ka whiua e tahi kupu Māori, ki runga papatākaro.
Yeah, out on the field, bro. It's obviously a great thing that the NRL have put on and the Warriors do in this cultural game, which is, again, hold close to my heart and a lot of the other Māori boys, because we get a chance to display, you know, our culture on a global stage.
Ko te pae mutunga o te whānau nei kia whakapaunamutia o rātou ārero ki ngā āhuatanga o reo kia tika, o reo kia rere, o reo kia Māori. Te Ōkiwa McLean, Te Karere.
Karawe, mihi ana ki Aaron Blair rātou ko tōna whānau I te kaha o rātou ki te aruaru I te reo Māori, hei raukura mō rātou, mō tō rātou whānau. Pēo whakaora, he pai tēnei nei rā, te hunga tākoro rongo nui nei, e tahuri nei ki te aku I te reo Māori. Isaac Luka, noho ki tētahi, ko tahuri ki te aku I te reo, I nai nei ko Aaron Blair, awai ake, he mea pai tēnei nei rā.
E hara. Ka mutu he tū āhuatanga tēnei e kaha ki te ana ki Wanganui I te ao Māori. Ara ko te tāne Māori, iaia e pakeke ana, kaore tōna reo Māori, a pakeke noa ka kitea I te koengo o te ngākau. Rātau e hiahia ana ki te tiki ake o tētahi o ngā wāhanga ona, hei tiki mo tōna māhunga. Nō reira he tino rau I te whakarongo ki e rā o ngā kōrero. Engari e tohu ana I te maunga nui kei mua tonu i tō tāua reo Māori, e hara i te mea me pēnei rawa te āhua o tō tātou reo ki ngai tāu te iwi Māori, ia te whakatipuranga, ia te whakatipuranga. Nō reira, hai ngā rā kei mua tonu i te aroaro, ko te manako nui, kia tino whakatahuri ia tātou o te ao Māori, tēnei tu āhuatanga. Kia waiho mā te kau mātuatanga o te tangata e tohu ana mea ko i āhau taku reo.
Nā, ka mutu ko te hoariri kei mui te aroaro o ngā tamatoa he e nei rangi whakatāne ko te kapa Broncos. Me te aha, tēnei tākaro, he tākaro nui mō rāwetahi, mō ngā Broncos me te kapa tamatoa i te mea. Taku titiro, ko te kapa ka puta te ihunei roto i tēnei o ngā tākaro, ka whanake ki mua, ko te kapa ka hinga, ka hua piere nuku te tau e takoto ana ki mua i a rātou. Koe nā noho ki te i o whakaaro?
Koeira, ko te āhua o tēnei tukinga e tohu ana i te wehenga atu o Kauri Nikorima i te kapa Broncos ki te wā kāinga nei. I ora kāinga rua ngā kape e rua i te wehenga atu o Kauri Nikorima. Nō reira, ko te wero nui kei mua tonu i te aroaro o te kapa tamatoa, ko te whakawahangu i ngā paumua iwi tonga o te kapa o Brisbane, Painhurst, tahi ingoa kai te kōrero tia whānui tia. Te kau mā iwa noiho tōna pakeke, engari ko ia te tahi o ngā pau tuki nui o te whakatāetai. Nō reira, he wero nui kei mua i te aroaro mō Adam Blair rāu ko Isaac Luke.
Te matapai ko wai katoa. Te matapai ko wai katoa. Hoi anō ki te poi tarawhiti e te iwi, kua whakaingoatia te kapa rarau he hiriwa mō te whakatāetai ipu o te ao, ka tū ki ingarangi a te marama o Hongo Ngoi. Ko Phoenix Karaka, Shannon Saunders me Bailey Mez, he tokotoru. Kāri i pirangitia i ngā marama me ngā taunei, engari kua whakahokia mai ki te kapa i te koraha. Whai muri ho i warātou mahi pai i te whakataetai poi tarawhiti o te motu i ngā wiki nei. He pērā anō hoki te kōrero mo te kai hautū o mua arā mō Katrina Rory. I panaia ia i te kapa i muri mai te pākore hātanga o ngā rarau he hiriwa i te taumā heke hoa whenua i te tai koura i tērā tau. Nō reira Tumamao pehe o whakaaro ki tēnei kapa, ko ia rā nei te kapa. Ka eke panuku, ka eke tangaroa i roto i te whakataetai poi tarawhiti o te ao.
Ngā tōna wāpia tātou ki te i te hua o ngā ingoa kua whakarārangi tia i te kaiako e Nolene Taurua. Engari, ko te wero tonu kei mua tonu i te aroaro o ngā kai tākaro, me pehea rā nei e kia tua noa i rātou ki te taumata kei reira hi treiria e noho ana kei reira i ngārangi e noho ana. I roto i ngā marama tata ko mahu e kimuri, kua heke te tūranga o te kapa rarau he hiriwa ki te tūranga tua toru o te ao. Nō reira, he nui tonu te mahi, te wero kei mua tonu i a rātou, eke atu anō rātou ki tērā taumata. A ngā kau nei, kaore i te tino whakapono, koinei te hunga, koinei te whakatipuranga, e tiki ake i te rākau ko whakatakotoria ki mua i tō rātau aroaro.
Ia koe kororo whakatupuranga, nā kāri ia i tino whirinaki ki ngā rangatahi, ne, ngā pitomata o te wā, ngā pua waitanga o te wā, kua tahurike ia ki te tīpako anō i ngā tau tohito o te poi tarawhiti mai rāno. Casey Kōpua mā, Katrina Rory, kua hoki atu ki a rātou. Engari e te iwi ki te whutupōro i ANA, hei tā te kai ako i ngā whatu moana, Scott Robertson. Kā tahi te wiki ua ko tēnei moana me tōna kapa. Nā kua pania te kapa whatu moana ki te paru i ngā whakapai e rere ana mō tā rātou whakahāwea takāpui whakatī feta wāhine i a rātou i Āfrika ki te tonga i tērā wiki. Nā, hei tā Robertson, he mea nui kia te tuki pai te whakatewhatewhatanga o ēnei whakapai nei.
We've got two great young men in our group that it's been a tough few days for them and their family, and we feel a lot of it's for no reason at all, and with the care that comes, I think everyone will understand.
Kua whakawātea hia ngā kai tākaro e rua, ko rāua te pūtake o ngā whakapae nei, ara George Bridge rāua ko Richie Moonga ki te tākaro ki ngā kahurangi ā te pō a pōpō. Engari Tumamao, ki o whakaaro ka raru a Henengaro rāua i roto i tēnei tākaro, akene pē ware anō rāua whakaaro ki ngā whakapae iri ana i o rāua upoko?
Koeira te wero nui kei mua tonu i te kapa whatu moana, engari kaore pē he whakamaitu atu i tēnei mo te kapa whatu moana, te tino o ngā kapa ki roto o Aotearoa. Me te aha I te nuingo o te wā, whakanui a Tiana, e whakahonore Tiana, te taha tikanga tangata o tēnei kapa.
Ne te whanonga, ne? Te pai o te whanonga.
Ko te ngākau o te tangata, ko te hinengaro o te tangata, ko te whakaaro o te tangata. Ko auad mea katoa, ko tā mia e ngā whakapae kautaina ki runga I a rātau. No reira, he wiki nui tēnei kaua mo te tokorua noi hone, engari mo tērā kapa, kai mahi mai, kai tākoro mai, kai oko mai. Kia whakatikatika I a rātau, tēnei hara nui kua utaina ki runga I a rātau.
Kia o whakaro ka huri poki hi a rātau e ngā kahurangi a te poa popo?
He taonga te manako, he taonga te moi moia, engari ki au nei, ka rongo te kapa kahurangi te ngau o tēnei kaupapa. Ka patu arawatia te kapa kahurangi. I runga anō i te hiahia te kapa whatu moana, kia tiki ake I te mana o tō rātau ingoa, kia tukuna ki ngā rangi rāno. No reira, kia au nei, kia tino matāra te kapa kahurangi I tēnei pō, he parekura gai te haere.
Kei te au, whakai au ki tēnā kōrero, kia au nei, ka rongo rātau I te riri o ngā whatu moana a pōpō. Nā te mea, kia ngā whatu moana, ka re rātau I hara, kei te he e nei whakapae. No reira, ko pani a rātau ki te riko, ki te paru, kare kore a hea pōpō. Ka puta tērā takariri I roto I a rātau ki runga ki ngā kahurangi. No reira, ā te tau nei, ko ngā tamato ki ngā Broncos, hea te hea ngā tatau mō tērā tākoro.
Kei te mārama koe ko ai au. Ko au, ko Tumamao Harawira e tautoko ana I te kapa tamato. Ao te pōpō te ao. Ka wiki tōri e te kapa tamato, ka eke ki tētahi ana taumata.
Tatau?
Mā te kaumāwha.
Me ngā whatu moana ki ngā kahurangi? Tautoko I ngā kahurangi?
Kei te tautoko, kei te whakapāi au, ka wiki tōri e te kapa whatu moana, ka nui te aputa.
Broncos me ngā whatu moana koe nā tāku. E mihi ana ki a koe, manawareka katoa na te ngākau kua hoki mai koe. E Tumamao, e mihi ana ki a koe I e nā kōrero Hākinakina, I tēnei ahi o te rāmere. Kei nei ratamihi ki a koe, ka ki te tātou hei e nei rangi whakatānei mena kua tika o matapae pāna ki ngā whatu moana me ngā tamatu.
Ka tino tika rawātu.
Mihi ana ki a koe, kia ora, vada.